Yizocela ukubingelela dadwethu.
Yebo.
Ukhethekile.
Hayi mana baba.
Olalela isteshi sakho. La singamaphoyisa omdabu. Amakhosi asebenza kanye nezinduna kwelekelela izinduna ukudala inhlala kahle nokuthula emphakathini emakhaya. So ke laba bantu engihamba nabo ngungema mnisibongo ngokubuhle kwesakwabiyela obuku ngaphansi kwenkosi uPhisi Biyela le mashi kuba namhlanje ingi yaseKing Tetshwayo. Although ngikhulumela amaphoyisa iKZN yonke, but today we are here on behalf of KCT.
Yes.
So ke laba bantu basebenza kanzima. Ayihlali imkhandla yamakhosi ngaphandle kwabo. Ayihlali imkhandla yezinduna ngaphandle kwabo. Kuncane okungenzeka ngaphandle kwabo. Bangabalekeleli abakhulu ezinduneni namakhosi. One, into abayenzayo ondaba ezide before bakhulume yibo laba bantu abaletha izitha abayiqoqa beyilande emakhaya bezisenduneni. Uma kufanele idlulele enkosini, udaba lidlulele enkosini, kodwa luqala ephoyiseni ngoGenesis lapho. So ke yingakho-ke bethi kungani konke kungaqali kubo pho, basala kanjani ngaphandle bona ey'bonelelweni kukho konke abakwenzayo. Ngoba umuntu noma ngabe ubulale umndeni wayibulala naye, noma ubulale noma udlwengulile, kodwa ukulunga nokonakala kwakhe kubonakala ngobani? Ngephoyisa lomdabu, okuyilona okufanele imlande libuye naye ukuze kuzokhuluma. Labantu basebenza ubusuku nemini lapho kunesidumo khona. Labantu bahlalela imishado yabantu futhi baphethe imishado ebucayi ka-comparison 50-50 okuyi-customary marriage. Abagcini ngokuyishadisa bebuza umthetho ukuqinisekisa ukuthi ngabe ngampela i-gender based violence kayenzekanga yini, akaphoqwanga yini lo muntu ukuthi athathe lo mendo ngenxa yokuthi sekuhlangene abathile ngegama lakhe. Ilona iphoyisa eqinisekisa lokho, lugunyaze umshado, aligcini lapho kwa-Home Affairs linendawo lapho lifike lushadise khona. Okokugcina uphuma isitifiketi somshado ophelele njengayo yonke imshado. Njengamuphi umfundisi oshadisayo abese engatholi isibonelelo, iyahola nimanje nomshoshisi kodwa iphoyisa elilethe iboshwa lingaholi, ngabe kuyenzeka lokho? Uhulumeni wathi ubandlulule ngo-1994 uyaliqeda ngoba lukho emthethweni, kodwa manje uyiphikisa yena ngoba uyalwenza kwezomdabu, ukwazi ukukhetha iphela emasini.
Okusho ukuthi Madlokovu ngamafuphi uthi isikhalo senu esikhulu kakhulu ilesi sesibonelelo.
Sesibonelelo ukuthi sicela ukubonelelo laba bantu basebenza kanzima, bakudeserve nabo ukubonelelwa njengabo bonke abantu ababamba iqhaza ekuhlalisweni kwabantu.
Okusho ukuthi singaqinisekisa ukuthi akukho lutho oluphumayo ukuze nani nizokwazi ukuthi niphile. Uba yiphoyisa lenkosi onjengemali. Lutho.
Akukho mama ngoba umuntu usuku nosuku i-hour ne-hour uyaphila. Okuphumayo kuyinhlamba okuphumayo. Futhi nakho akuphumi ngokwahulumeni, kodwa kukubonelela ngobaba bethu esiphila ngaphansi kwabo. Umuntu uma emele umshado uthola u-R300. R300 yini ongayenza ngawo? Ningaki imishado enyakeni? Uhlani uphila kanjani? Uma ememe icala uhola u-R300 wecala, uma eyashadisa uthola u-R600, abanye ngokuhlukahlukana ngoba akuyona into ehlangene. Yingakho-ke siyibumbe sayi-structure from provincial ukulwisana nalokhu ukuthi cha, asingabandlululwa phela, nathi singabantu futhi iqhaza lethu libalulekile. Uma singase namhlanje sithi asiqhubeki nalutho, angeke ikwazi ukusebenza ngendlela imikhandla yamakhosi. So ngabe kufana nokuthi awekho. Ngakho uhulumeni angathi amakhosi yawakhulula kanti yawacindezela. Ngakho-ke laba bantu wathi uhulumeni uhulumeni wakhe lo wentando yeningi. Kodwa angiyiboni, abayiboni laba bantu entando yeningi. Njengamanje u-30 years kuvotiwe. Sesiyongena manje komunye umkhakha. kodwa kunabantu abayiziqila abasebenza ngaphandle kokubonga. So ke laba bantu bathi kubafanele ukungavoti njengoba kuyokhethweni. Because abakwazi ukuvotela inkululeko bebe bengayazi. Kodwa umsukano kwavela uhulumeni weyiqila. Ilapho ke abaqala khona ukuvota. Konke amaphoyisa la eKZN nemndeni yawo nezihlobo zawo kanjalo nabezwelana nabo inenhlangano ezimele amabandla ezepolitiki sithi kasiyi okhethweni lungaxazululiwe loludaba. We are not going to vote up until this problem resolved. And akwazi ukuthi kuzokhankaswa emzini wephoyisa. Iphoyisa ke uma ubheka ke asiqondile ukwenza i-disaster but siqonde ubulungiso. Baningi laba bantu endunene angazi bangaki. Bala imindeni yabo, siganwe izithembu. Bala amakhwethu engazi ukuvota. Bala osibari bethu, bala o-anti bethu, abashana bethu. Kusho ukuthi ukhetho alikhululekile. Vele luzongakhululeka ngoba akasikhululekile. Uhulumeni akaphumele obala sesisithi isikhathi from 2014 lukhulunywa lolu daba kusukela kwele nduna ngoba basala ngephutha enduneni ngoba induna kulukhulu ukusebenza engekho le. So ke basala ngephutha since from there iyakhulunywa le ndaba kodwa kuphumele obala engize ngakhetha sithathathe isinqumo sokubhalela umnyango street umnyango la respondi ihhovisi likamhlonishwa kwezokubusa nokubambisana.